mu nama ya bose yo kwigenekerezo rya 8 gitugutu yari irongwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka nyakubahwa Emmanuel Sinzohagera abakenguza amateka barize bongera baremeze integuro y'ibwirizwa risubira mu itegeko ritunganya intwaro mu gihugu umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano nyakubahwa Gervain Ndirakobuca niwe yari yaserukiye leta kugira ngo atange imvo n'imvano y'integuro y'iryo bwirizwa mu byo yashikirije yamenyesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa izotuma hisungwa ibwirizwa shingiro rishasha ry'u Burundi ryo mu mwaka w'2018 ariko asigura icyatumye leta irungika iyo nteguro y'ibwirizwa mu nama nkenguza amateka umushikiranganje Ndirakobuca yaribukije ko ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'2011 ryategekanya ko umukuru w'igihugu agira ivyegera bibiri mu gihe ibwirizwa shingiro rishasha ritegekanya ko umukuru w'igihugu yunganirwa n'icyegera kimwe hamwe n'umushikiranganje wa mbere yarongeye kandi arasigura n'ibindi bizohinduka muri iyo nteguro y'ibwirizwa
narungitswe na leta kugira ndabasigurire ibijanye n'itegeko ritunganya intwaro yo mu gihugu Repubulika y'u Burundi irafise ibwirizwa nshingiro rishasha kuva ku wandwi ruheshi 2018 iryo bwirizwa nshingiro rirategekanya mu ngingo zaryo zo kuva ku ngingo ya 93 gushika ku ya 133 itunganywa ry'ibisata by'inzego nkuru zigizwe n'umukuru w'igihugu icegera cy'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje wa mbere bikaba bitandukanye n'ibiri mu ibwirizwa nshingiro ryo kuwa 18 ntwarante 2005 aho izo nzego zari zigizwe n'ivyegera bibiri by'umukuru w'igihugu dufatiye kwibwirizwa nshingiro ryo ku mwaka w'2018 rirategekanya neza imirimo igenga izo nzego nkuru ingingo ya 33 y'iryo bwirizwa nshingiro iratomora ko umukuru w'igihugu ari wajejwe inzego z'intwaro iyo ngingo nyene cyo kimwe n'ingingo y'ijana 22 irerekana ko umukuru w'igihugu muri ayo mabanga afashwa n'icegera cy'umukuru w'igihugu ingingo y'ijana 29 iremeza ko umushikiranganje wa mbere ari warongoye leta mu gihe ingingo y'ijana 30 yerekana ko ibikorwa bya leta birongogwa n'umushikiranganje wa mbere ibisata bikukira izo nzego nkuru twavuzaho hejuru cyo kimwe n'ibindi bisata by'igihugu nk'ibisata byo ku rugero rwo hejuru no kuvuga service centro ibisata byo kugwego gwiyaguye de service de concentre intwaro z'amashirahamwe akukira leta aho no kuvuga le collectivité décentralisée hamwe n'imigambi y'igihugu bisanzwe bigengwa nibwirizwa nimero 1.8 ryo kuwa 2018 ndamukiza 2011 rigenga itunganywa ry'intwaro mu gihugu rirerekana intumbero rusangi igenga ingene ibisata bya leta birongogwa ariko rero kuva hamenyeshejwe ibwirizwa riruta yandi mabwirizwa mu mwaka w'2018 iryo bwirizwa rigenga itunganya ry'intwaro mu gihugu ryahavuye riba iritandukanye n'ibwirizwa rikuru mu yandi mu gihe rikigenga ibisata bijanye n'ivyegera by'umukuru w'igihugu mu gihe ubu icegera cy'umukuru w'igihugu ari kimwe kandi iryo bwirizwa ntirivuga ibijanye n'umushikiranganje wa mbere iyi nteguro y'iribwirizwa ije gukosora ako kanenge kugira gisunge ibwirizwa nshingiro rishasha mu gushiramwo itunganywa y'ibyo bisata by'umushikiranganje wa mbere hamwe n'ivyicegera cy'umukuru w'igihugu. Iruhande y'ibyo itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero ijana agakwega ubusa ubusandwi ryo kwa 2008 ruheshi 2020 rigenga intwaro ugukora hamwe n'imirimo ya Repubulika y'u Burundi ubushikiranganje bumwe bumwe bwarashizwe hamwe mu nzira yo gutunganya leta ikomeye kandi ibangutse. Ivyo navyo bituma abarongoye ibisata bikuru by'ubwo bushikiranganje na cane cane ubunyamabanga ntayegayezwa bwisanga bufise ibikorwa byinshi bisaba ubuhinga butandukanye. Ni naco gituma iyi nteguro y'ibwirizwa ritegekanya ubushikiranganje bumwe bukagira umunyamabanga ntayegayezwa umwe canke arenga bivanye n'ibikorwa. Mu bisata byo mu nzego nkuru nkuru iyi nteguro y'ibwirizwa irerekana ibisata byo mu biro by'umukuru w'igihugu, ivyo ku rwego rw'icegera cy'umukuru w'igihugu hamwe n'ivyo ku rwego rw'umushikiranganje wa mbere, mu gihe ibwirizwa rya kera ryategekanya itunganywa ry'ibisata byo ku rwego rw'umukuru w'igihugu hamwe n'ivyo kuvyegera vyiwe. Ku bisata bikuru bikuru by'ubushikiranganje iyi nteguro y'ibwirizwa itegekanya ko buri bushikiranganje bufita n'imiburi buri umunyamabanga ntayegayezwa, binashoboka ko hoba n'ubushikiranganje bufita umunyamabanga ntayegayezwa arenga umwe bivanye na tekinisite iri muri ubwo bushikiranganje. Ku vyerekeye itunganywa ry'intwaro ku rwego rw'intara, ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi rirategekanya mu ngingo yayo ijana 43 ko uburongozi ku rwego rw'intara bubazwa buramatari nawe akaba ajejwe gukurikirana ibisata by'intwaro bitandukanye bikorera mu ntara. Aha kubijanye nuko intwaro itunganijwe mu ntara, banyakuba bakenguza amateka nabamenyesha yuko turavye ukuntu itegeko rigenga ukuntu intara zitwagwa ryo 1993 ryarategekanya ko hateza kujaho dekre yateza kwerekana ukuntu intara itwagwa, mugabo iyo dekre ntiyigeze ibaho. Nibaza ko vyavuye kubera yuko mu 1995 murazi byo twari mu ntambara nizo ntara nyinshi zatwagwa n'abasirikare n'abapolisi, nibaza ko yitumye iryo tegeko ritagiyeho. Mugabo nkabamenyesha yuko uravye no munsi sinkekeranya ko muri mwebwe nyene bubahwa harimo abigeze kuba bari babura matari. Buramatari no munsi uravye ikibanza ciwe ni kibanza nibaza yuko gikwiye yuko kigarukirwa kubera yuko buramatari ntari higwa inesese, buramatari ntari higwa mitiwere, buramatari naho yogwaragize isanganya uno munsi vyogorana kugira agende mwibanke kugira bamuhe kredi yo gutuma basaza kwa muganga. Ni kibazo kitoroshe nibaza yuko buramatari nawe twamwiyumviriye kugira agira ikibanza nk'ijisho ry'umukuru w'igihugu mu ntara kandi akongera akaba icumu shikiranganje wa mbere ari muri leta. Kuko umushikiranganje wa mbere ajejwe la koordinasiyo ya leta, buramatari nawe ajejwe la koordinasiyo y'ama serivisi yose y'igihugu akorera mu ntara. Iyi ntumbero y'iri tegeko rero mutwemereye mukayemeza bizoca bituma dushira l'administration provinciale ituma izo nguvu za buramatari ziboneka kugira ibikorwa byo mu ntara navyo bigende neza.
Mu nyuma abakenguza amateka bararonkejwe akanya ko gushikiriza ibibazo n'imyitwarariko yabo ku bijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa harimo ibijanye n'ingene intwari itunganijwe. Ahejeje kumviriza ivyashikirijwe n'abakenguza amateka, umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yaciye abitangira umuco. Abakenguza amateka bamaze kunyugwa n'insiguro z'umushikiranganje baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.